Sithanda ukubingelelana samukelana njalo kukota entsha yesifundo sethu sesikolo sesabatha. Sibonga umlimo osigcinileyo ekudeni beviki sisuka kwesinye isifundo sisizwa okunye okuthile ngoJesu. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami ndazo lapha ukubana labo balibingelele baziveze ukubana bangobani.
Salubonani mahlabezulu, siyabonga uThixo osipha ithuba lokuhlanganyela ekufundeni sindawonye lihlangana lo KVM Dube.
Salubonani balaleli lababukeli, samukelana njalo kulesi sifundo esilaso okhuluma lani umfundisi uKhonzile Khumalo.
Salubonani sihlobo esithandekayo, siyabonga uhlanganiswa esifundweni siqala ikota elitsha. Okhulumayo ngusikhathele Ncube. Sizawukhuleka alubane siqala lesi sifundo.
Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga ithuba elihle osinika lona ukota elitsha. Sinxusa ubukhona bakho ngesitu sikamoya engcwele abantu sisifunda sona lesi sifundo lababukeli labalaleli ngemakhaya. Sikani Nkosi, ungasichasisela ukuthi usinika namandla okuthi esiwufundile sikwazi ubana sikuphile. Ukuze ngenye ilanga nxa usiza azolanda abenzi yakho intando. Sonke nini sinjengoba sinje kunye labalaleli lababukeli abaza kukhetha sibe khona embusweni. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Amen. Siyabonga zihlobo ezithandekayo. UJehova uthembekile, ulungile njalo. Ngiyalinxusa ukubana sithathe amaBhayibhile ethu, izibhele zethu, sitatitshe sonke. Lapho sile mbuzo sikhululeke, singabuza, sifake imbuzo thina esibonayo ku-YouTube, singayibiloba le mbuzo yethu, sifake khona siza kuncedisana siphendulane. Lapho sinembuzo ethile, singafaka kunombolo zethu 0772-778-698. Siyabe siza kuncedisana njalo. Kukota leyi, sikhanyela ibhuku likaMarko. Sikhanyele ukulotshwa kwevangeli ngoMarko. Ibhuku elimnandi kakhulu lapho esichazelwa khona amaqiniso athile. So, kanti uMarko ngubani lo owalobayo leli bhuku?
UMarko oloba leli bhuku ngomunye wabafundi bakaJesu. UJesu sizakhumbula kuhle ukuthi ube labafundi ikakhulu esibazwisisa masinya yilaba abalitshumi lambili. Kodwa anti siyananzelela ukuthi uJesu ebe labafundi abanye labana bayi 70 bebedlula 120 abafundi bakaJesu. So uMark esikhuluma ngaye lapha onguye waloba iBhayibheli leli encediswa ngumoya oyingcwele. NguMark ongekhoyo kuqula leli abayi 12. But ngomunye wabafundi uJesu abalethuba lokubathuma esesemhlabeni ukuthi bahambise ivangeli.
Siyabonga ukuzwa ngalo uMarko. Kuyini okunye sikutholayo umfundisi? Kanti vele uMarko lo ungachasisa la ukuthi ungubani, njalo wayebhalela obani i-audience yakhe, wayebhalela obani?
Siyabonga, siyabonga Maforo. Sananzelela ukuthi ke uMarko, ugwalo lukaMarko, ubhala kakhulu eveza uJesu ukubana uJesu ungubani. Njalo le njongo yakhe yokuza emhlabeni yayiphi. So nxa ukhangela ugwalo lukaMark lugwalo lwesibili emabhukwini amathathu esiwabiza ngokuthi ngama synoptic gospel. Amabhuku lawa uMateyu loLuke loMark babhala phose indaba kaJesu kwangani kuyafanana. Kodwa ke uMark yena ubhala ngendlela ebrief, eshort, kuze kuthi ke abacubungulula ngeBhayibheli esingathi ngama Bible scholars baze bathi uMark nguye wabhala kuqala ngendlela ugwalo lakhe oluhleleke ngayo la ngendlela olufitshane ngalo, ngoba yena uhlangene straight akhuluma indaba anjani ahamba ngayo. Njalo nxa sikhangela uMark ubhalela ke esisingathi thina ke ngama non-Jewish audience ababengasomajuda. Ikubona ke wahlanganisa abantu abaningi, wayekhuluma ngabomama, akhulume ngabantwana, akhulume. So wayengakhangelanga kakhulu amajuda, kodwa wayebhalele nje wonke umuntu. Yes, so ugwalo lona lolu oluka Marko silithola ukuthi ke lubhalwa ngesikhathi ke between 50 and 60 AD kungakadiliki ini iJerusalema ngo 87
hey siyabonga amandlo kuyini ongasitshela lawo ngomakho kuzwisisana
khona abukelekela umfundisi ukuthi uMarko sithola ukuthi ngomunye wabalobi bama gospels amavangeli amani kodwa ukuthathekisayo ngaye ukuthi yena ukuletha ngendlela emfitshane ukuhlanganisa ukwenzela ukuthi kube lula ukuzwisisa lokuthi umuntu aphange athole udaba lonke ngesikhathi esifitshane
yes
right mfundisi Dube usincedise lapha ukuthi kumaki khona laphana okunye sikuzwayo ukwakuthinta lapha uKhumalo ukuthi kuyaxoxwa lokuthi uJesu ungubani lokuthi uyangathi ungakhanyela uchapter ngu1 siya ku8 lokuthi indlela eliqunywa qunywa ngayo ibhuku ungasichathekele
yeah ibhuku lika Mark liyazama ukumveza uJesu laphana ngendlela nje emfitshane kodwa esobala ungakhangela lo leli bhuku lehlukanisiwe nje la ngandi libambaqambili lizakhangela ukuthi kulesigaba sakuqala kusahluko 1 kusiyafika kusahluko 8 ilokwayo ekuveza izama ukuveza kakhulu igcizelela ukuthi uJesu ungubani ungadlula ku chapter 8 uqalisela ku verse 31 usiya ku chapter 16 uzabona isizama ukuveza ukuthi yena uJesu uya ngapi Yesu uzathola ukuthi iyehlukaniswe yaba izozo lezi izinto zombili futhi lo leli bhuku lika Mark uzananzelela ukuthi ekusunguleni ngapha linqali ufuna ukuveza ukuthi uJesu ungubani abantu abanengi ngalesiyana sikhathi babethwele nzima ukuzama kumzwisisa unguba ukuthi uJesu ungubani kungaba amaJuda kungaba iso maJuda bonke babesithi nqa bebona uzalwa kwakhe esekhulile ukwenza kwakhe bemdinge ukuthi kanti indaba esenza izimanga so indaba engani uhlukile kulabanye abantwana babe thwala nzima ukumuzwa ukuthi ungubani kulequla linye kuphelela lingazange lithwale nzima ukumehlukanisa ukuthi ungubani lawo ngamadimoni ayizithi nqa engahlangana noJesu bamnanzelele masinya ngoba siyakwazi ukuthi amadimoni imimoya eyahlamukayo isuka ezulwini so babemazi abafana nangalathi thina size siyethola ukuthi sokusiba labanye aphosa bamzwisise sokuba sekucinene ngale sokukhulunywa ke oPeter sebeveza ukuthi laphana yena ungubani uJesu so sithola ke ekuqaliseni uJesu kunzima ukuthi abantu bamzwisise uzama ukufundisa uzama ukuveza izimanga uzama kwenza njani konke lokhyana kodwa abantu still babethwele nzima ukumzwisisa sokungenzakala even namhlanje uJesu kuze kube la namhlanje uluntu ngobunengi bethu sithwala nzima ukumzwisisa ukuthi ungubani kodwa uNkulunkulu uyavuma ngamathuba langezikhathi abe lokhe eveza okulutshwana lokuncane laphana lokunye laphana ukuthi wena lami ekucineni kwesikhathi nqakade silandelela ukwehlakala lokwenzakala kwezinto kumele sifike esigabeni lapho esenza khona njengoPeter sithi hayi nqa kunje so lo ngumesaya lo
ya ukugcizelela khonapho ukukhulunywa ngumfundisi uDube laphana okunye ukuvama ukuhlupa abantu enxa sikhangela ibhuku lika Mark in generally yikuthi kanti ekuqaleni laphana ku first half ka Mark kungani uJesu wayethi khona ngenza olunye lutho abe sesithi lingatsheli muntu so abantu bazibuza ukuthi kanti manje why wayezifihla so kuze kufike ukuthi ebhukwini lika Mark sizahlangana lakho esingathi thina i messianic secret wayengani uyaziveza uJesu I mean uyazifihla Now khona kana ke siza kubona ke nxa sesekucineni ukuthi uJesu wayehamba njengokulotshiweyo njalo lokuthi isikhathi sakhe sokuthi khona ke sifike kwalokho ayekulandile ngoba i second half ka Mark andiveza ukuthi khona okay ungubani uJesu ekuqaliseni then i second half yebhuku ibisiveza ukuthi wayelandeni kanjalo ke wayelande ukubana ezenjani azofela omhlaba so uJesu kazangathanda ukuthi khona kuhle kwenze njani kuhle kufike isikhathi sakhe singakafiki sokuthi aveze ebantwini ngoba kwakumele ukuthi aveze ebantwini ngezenzo zokuthi ngeqiniso nguye ubani uMesaya abantu bangabi confused ngokuthi kanti onguye nguphi uMesaya ye lokuthi okunye singakuthola ebhukwini lika Mark ukuthi libhuku eligcwele ngama actions is an action packed a book izinto ezininge ezazisenzakala ama miracles land so iyo ama themes esingathola ebhukwini lika Mark
Ntemba kuleli kota siza kukholisa ekutatitsheni ibhuku leli. Siyabonga sihlobo zami ukuthi sichaziselane ukuthi kanti vele sisuka ngapi siya ngapi. Siza kukhanyela isifundo sethu sakuleli viki. Ukusungulwa kwevangeli, ukusungulwa kwendaba ezimnandi. Ngicela mfundisi Khumalo usibalele uMakho ngu-1 iverse ngu-1.
Mark chapter 1 iverse ngu-1. Ukuqalisa kwevangeli ngoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu.
Mandlo, nansi indaba. Kuvesi le kuyinokuzwisisayo. Kuvesi uqathanise lesihloko sethu.
Ngizaqala mhlawumbe ngokuchasisa ukuthi ivangeli sikhuluma ngani. Sikhuluma ngendaba ezimnandi, indaba zikaJesu Kristu. Nxa sikhuluma ngevangeli, then ukuqaleni lapha, ngicabanga ukuthi emuva le kwakuprofithiwe ukuthi kuzawuzalwa uMesiya. UMesiya nawo usezelwe, usekhona, usehambisa ivangeli. Ngakho-ke ngibona uMakho esendlalela, kumbe ngithi eletha ivangeli seliqala, selihamba. Njengoba wathinta umfundisi laphana ukuthi khona uMakho libhuku lezenzo. Silibona ivangeli seliku-action. Yikho engikuthola laphana nxa sikhale isihloko.
Hey. Uhlaqalise ngokuveza uJesu indlela abhala ngayo. Ukwakuthinta uKhumalo la kwehlukeni njani lamanye amabhuku akaqali nge-order ungakhanyela ngoba noMateyu lo Luka indlela abaqala ngayo imbali lezana. Sitholani usichazisele lawe ngendaba le yevangeli kuvesi yethu lesibali.
Ye, nxa ngingena lapho ekuchaziseni ngingachazisi khonokho ngicela ukungezelela lapha. Uthi yena ibala elithi gospel. Sizalinanzelela ukuthi ibala leli uPaul kumbe abafundi bakaJesu kumbe bonke abalobayo bayalisebenzisa kulibala abalibolekayo kule nkulumo kumbe amasiko kumbe ingxoxo eyabikhona ngaleso sikhathi. Sizananzelela ukuthi ngesikhathi kulotshwa ingwalo zezwi likaNkulunkulu kwakukhulunywa isiLatini, isiGriki, lesiJuda sasikhona, the Jewish language yayikhona, lesiAramaic. So ukuze baveze bachasise into abafuna ukuyikhuluma, uPaul wabona ukuthi the isizwe sama Greek lama Roma babejwayele ukuthi nxa beveza indaba ezimnandi ezaziphuma esigabeni kumbe esigodlweni babesebenzisa ibala leli lithi gospel. So uPaul uboleka ibala elisetshenziswayo emhlabeni abuye aliphoselela elenjongo enkulu. Yikho phele cacca esithi ivangeli likaKristu, the gospel of Jesus Christ. Ngoba igospel yayikhona ngaleso sikhathi kwakuyikumenyezelwa kwendaba zokuthi nxa kuzelwe umntwana esigodlweni, kungaba ngumfana, kungaba intombazana, hayi kuyathulwa kuphela kungabikwa lutho. Kodwa inkosi nxa izele ijaha kumbe umfana, kwakuthunywa umuntu atshasuke agijime ayememezele emgwaqweni la kuzo zonke izindledlana, abantu bonke bezwe ukuthi inkosi kuzelwe umfana ngoba sokuzelwe inkosi elandelayo. Kwakusiba igospel yona leyana, i-good news. So ke lapha ke nxa lisetshenziswa leli bala, selisetshenziswa ngapha koThixo, sokumele sikhangele ukuthi nanku indaba ezinhle ezimenyezelwayo, the good news of Jesus Christ, izindaba ezinhle zikaJesu. Now ungakhangela uMakho yena nxa ebhala uthi agijime straight kafuna ukudlalisa isikhathi. Kafanani loMathew, uMathew uqala amdinga uJesu asukela khonale ku-Adam lapho asukela khona. Ungakhangela futhi uLuka laye ulokwenza okufananayo. Kodwa uMakho uthi agijime straight akhangele uJesu esemsebenzini. UJesu esenza, uJesu ephakathi kwemsebenzi. So uthi aqalise kanjalo uMark, kafuna ukudlalisa ithuba. Yikho laphana ibhuku lakho ngalikhayela lifitshane njalo ligcwele ngemsebenzi kaJesu. Ukholwa uMark ukuthi imsebenzi ngesikhiwa bathi facts speak for themselves. Ye, ukholwa ukuthi imsebenzi yeza khuluma ngcono ukuveza ukuthi uJesu ngubani.
Hey madodzi, mnandi le ndaba. Mfundisi Khumalo,
yes,
ungiyengeza lapho.
Actually iverse yokuqala leyi ikhuluma ngokuthi ukuqala kwevangeli ngoJesu. So mhlawumbe sesingazibuza ukuthi liyini lelo vangeli kumbe yiliphi lelo vangeli. Now nxa ukhangela nje ibhuku likaMark uzananzelela ukuthi ke ekugcineni uMark uveza ukuthi ivangeli sijisalo nguye uJesu yena
kanjalo.
Ivangeli vele nguJesu. Now nguJesu esenzani? Now nguJesu ke eletha impilo. Now nguJesu ke esesifela kakhulu esiphambanweni. So ngithanda amazwi kaDube lapha nakhuluma akhulume ngokuthi indaba ezindle. So kuyini okuhle ngevangeli likaJesu kumbe ngalo uJesu ukuthi khona yena ngokwakhe weza ukubana asifele. So khona lokho kuzindaba ezinhle yilo ivangeli ngoba lokho akwenzayo kumbe lokho akwenzayo kuzindaba ezinhle eluntwini lonke ngoba uluntu belungeke lwazikhulula uluntu besoluvele kumele lufele esonweni kodwa ngalokho uJesu ke azayo wakwenza engulizwe ekuqaleni kodwa weza waba yinyama njengokuloba kukaJohane 1:14 khona lokho kwaba livangeli indaba ezinhle zokukhululwa kwani kwabantu sokuza kuza ukufundisa kwakhe lakho konke lokhiyana sokugoqela iministry package yani yevangeli likaJesu kodwa isiji sevangeli nguye uJesu ngokwakhe
sikhona apho umfundisi ngamfundise ukuthinta ngicabanga ukuthi khona kwesikhathi siyasithola ukuthi abanye abantu bayahlukanisa ivangeli likaJesu levangeli likaNkulunkulu ngathi kubeka lapha nokucacisa ukuthi khona uNkulunkulu uJesu indodana kaNkulunkulu ngezinye indlela akuvumi ukuthi khona mina ngiyamkhonza uNkulunkulu uJesu kangemkhonza ngoba livangeli linye lelo esikhuluma ngalo
hey bona amavangeli vele bemanga ungasibalela uGalatiya ngu1
yes
uGalatiya ngu1 iverse kungu9 sike sizwe ukuthi uPaul uyibeka ichaza ukuthi nxa sesikhuluma ukuthi nanti ivangeli lika Jesu Kristu uqala kwevangeli lika Jesu indodana kaNkuluNkulu kanti vele amavangeli ngesikhathi kukhulunywa haye mangaki lesikhathi sethu sona lesi amavangeli vele manje maningi
ngingaqasa uverse 8 kodwa la nxa thina lowa ingilosi evela ezulwini singachumayela elinye ivangeli ngaphandle kwalelo esalichumayelayo kini kalahlwe kuze kube nini lanini njengoba sesivele sesichilo lakhathesi ngiyatsho futhi ngithi uma loba ngubani echumayela kini elinye ivangeli ngaphandle kwalelo elalivumayo kalahlwe kuze kube nini lanini
hey dude ngayichaza le ndaba mangaka amavanye vele usekwathinta lokhumalo lapho ukuthi ivangeli licacile linye elikaJesu ukufa kwakhe lokuvuka ukuzosindisa uluntu olunjani oluwileyo singengeza khona pha ikakhulu sikhangela ivesi lesanda kuyibala
yeah sizakhangela webhuku lika Mark lona lilendikimba uzakuthola ukuthi lama themes amavili aphuma kuhle kule the gospel of Jesus Christ lo Jesu Christ ngokwakhe so ivangeli lika Jesu Christ lo Jesu Christ ngokwakhe so nxa sesikhangela kuvangeli lika Jesu Christ nxa siliqathanisa la lokho okukhulunywa ngu Paul kuba se Galatia 1 verse 7 kusiya ku 9 u Paul umangaliswa ukuthi abantu bayathatheka belalela ezinye inkulumo ezigcwele emgwaqweni abe sefuna ukuthi u Paul agcizelele nxa sesikhuluma ngevangeli lika Jesu Christ yilipi ivangeli lika Jesu Christ sengilandela lapha ngicizelele okukhulunywa ngumfundisi uKhumalo athe khona ivangeli lika Jesu Christ number 1 ligcile impande yalo isembhalweni the scriptures yes number 2 ivangeli lika Jesu Christ siyalithola limenyezelwa ebandleni kumbe kuma sinagogo ezindlini zokukhonzela ezazikhona lapha number 3 ivangeli lika Jesu lona laliveza impilo lomsebenzi kaJesu eseselapha emhlabeni. Nxa sesikhuluma ke ngevangeli likaJesu Kristu, sikhuluma ngomsebenzi kaJesu eku action esephakathi komsebenzi wakhe lapha emhlabeni, ikuzalwa kwakhe, ikuphila kwakhe, ikusebenza kwakhe, ikwelapha kwakhe, ikufundisa kwakhe, size sembone phanye kwesiphambaneni esenza umsebenzi sibili ayeyolandile. Lonke lo leyana yipackage okuthiwa ivangeli likaJesu Kristu.
Hey. Yazi yaba mnandi indaba. Indaba yevangeli lika Jesu Kristu. Sinasikhangele okunye okuthile ngoJesu lo esimkhonzayo, esimkholwayo. Kule ndaba enye lethwayo lapha ukuMark ukuthi uJesu lo yindodana kabani? kaNkulunkulu. UJesu is the Son of God. Maqiniso bani siwatholayo kumakhe la avezayo xize akuvezayo khona ukuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu okwesibili kutshoni yithi ukuthi abe indodana kaNkulunkulu
uJesu nxa sithi khona indodana kaNkulunkulu
yes
kuveza obungcwele bakhe
alright
ukuthi asiyo muntu nje ukuthi sesingavuka simhlambe kulo Jesu endaweni enje lo Jesu endaweni ethile lo uJesu olomahluko oyindodana kaNkulunkulu kumele ukuthi simkhonze
uyasiza lapho ngoba vele la uJesu uthe sekhuluma ngale kuMateyu nto ukuthi vele kuzaba labo uKristu banjani bamanga false Christ shall arise so kuqathekile ukuthi sizwisise ukuthi oyindodana kaNkulunkulu ngubani is divine khuma lo ubufundi
okay hayi bengingakafuni ukuphendula lo mbuzo bemfuna ukugcizelela lapha ukuthi uGalatia lapha uPaul uthi khona ke nga umuntu engabuya achumayele ivangeli elinye elingayisilo lele lalamukelayo so ngizama ukuthi sijulise umkhumbulo ngoba nxa sithethi na right ivangeli lona ngokwalo nguJesu kuqala lalokhu akwenzayo lalokhu futhi aye kulandile ikakhulu isiji sokuza kwakhe sokusifela so yiliphi elinye ivangeli elingenza ukuthi uPaul alobe kanje ukuthi gabe ngolahlwayo uzananzelela ukuthi khathesi sekhona amavangeli
okay
athunyayelwayo kodebe kuJesu eceleni bamthwale bathwale iBhayibheli abantu bathumayele bavula amabandla but uJesu bembeke eceleni is that the gospel yilini ivangeli ngoba ivangeli nguJesu nxa kungela Jesu akulavangeli ngoba indaba ezinhle zoluntu nguJesu esiphambanweni echitha igazi kusinika intethelelo so ke khathesu zananzelela ukuthi sokule nkolo ezinengi kule nkolo ezikhona ezigcweleyo even o African spirituality ukuthi hayi thina sifuna kulandela okhokho bethu outside uJesu kube yibo abasikhulumela kubani kuNkulunkulu kunengi okukhona namhlanje okube kuJesu eceleni asiwa amavangeli lawa ngoba asoze asisendawo ngaphandle kukaJesu akulavangeli
ende futhi khona abamfundisi nxa uthinta uJesu ivangeli leli kazange aligodle wayelihambise ebantwini
kakhulu
uzananzela ukuthi khona kwesinye isikhathi mina sengingaba comfortable ngisuthise ukuthi khona ngisevangelini ngelami ngelokuphilisa mina angizihluphi ngokuthi ngilidlulisele phambili ikanti ke leli likaJesu Kristu sithole ukuthi khona nxa wayelaba ayebabela Mabe kuqedwa kanjani bamlandele siba ngabalandeli bakhe.
Yeah. Siyabonga kakhulu dadwethu khona lapho. So bengifuna ukuthi ngugcizele kakhulu kubalaleli lababukeli. Ukuthi osokugcwele namhlanje emhlabeni ukuchumayela ukukhona okungelani lo Jesu.
Alright.
Kuyingozi kithi ezimpilweni ngoba kayisili ivangeli elilethwa yiBhayibheli elilethwa ngubani? NguMark ukuthi khona ukuthiwa uJesu hayi lwana ngumntwana. Kumbe hayi uthina sihamba ngenye indlela zinenge inkolo ezinkulu even ezikhona la khathesi ezibeka uJesu eceleni inkolo ezikholwa uMuhammad lanilani ukuthi hawo Jesu yalingana lalabo abantu ngomunye wabaprofeti konke kungena kuzabe kuzasilahla in the long run ngoba ivangeli nguJesu ngaphandle kukaJesu akulavangeli
hayi mbona sivuthiwe le
mhlobo
esithandekayo asikubambeni kunjalo ngaphandle kukaJesu akulavanyele mfundisi Dube
ngizama ukulandelela futhi ngicizelela lapha okukhulunyiweyo mayelana ngokuthi uJesu njengendodana kaNkulunkulu
kakhulu yes
ye ungakhangela uJesu njengendodana kaNkulunkulu amaJuda
right
baya kuzwisisa ungavela uthi the Son of God uJesu njengendodana kaNkulunkulu. Nga sikhumbule ukuthi uJesu yena nguNkulunkulu.
Right.
Sikhumbuleke sile mfundiso ephosa sivumelane sonke ngobunengi bethu ukuthi uNkulunkulu munye kodwa bebathathu. So emunye ngubaba indodana lomoya oyingcwele. So nga uJesu lapha ethiwa khona indodana kaNkulunkulu kuveza sobala ukuthi ubuya yena esamukela uthumo kumbe irole the redemptive role uthumo lokuhlenga umhlaba kumbe lokuhlenga abantu nqa esamukela lolo thumo ezehlisa uzehlisa ezimisele ukulalela konke uyise angakutsho so uzehlisa ezimisele ukulalela uNkulunkulu emqondisa ukuthi kumele kube kanje yena uyavuma ukulandela uNkulunkulu kukho konke uNkulunkulu akuchoyo number 1 number 2 abese vuma futhi ukuqondiswa lokuncediswa ngomoya oyingcwele so nqa ebuya esiba indodana kaNkuluNkulu uvuma number 1 ukuqondiswa nguNkuluNkulu number 2 ethunganyelwa ngomoya oyingcwele yikho libona nqa ebhabhathizwa uthathunganyelwe ngomoya oyingcwele so ukuba kwakhe indodana kaNkuluNkulu kubuya ethatha ke lelo thuba now khonoko kube sokusithini kithi singafunda ngasibalela uchapter 1 verse 10 lo 11 laphana iza kusincedisa laphana chapter 1 chapter 11 engakayibali ngicela ukugcizelela lokho uyibala sigcizelela ingqondo enje
right
na uJesu esenelisa ukulalela iguidance kumbe ukuthunganyelwa nguNkulunkulu kukanganani thina emhlabeni lo ngeza ke silunge nqa singazanga salalela uNkulunkulu kukho konke akubekile number 2 uNkulunkulu baba uyathungamela uNkulunkulu umoya oyingcwele abe sesiba nguye sincedisayo ukusidirector ukuthi siyela siyela senze izinto kanje uyasifundela laphana uverse 10 lo 11
uJesu ephuma emanzini wabona izulu livuleka
right.
umoya esehlala esehlela phezu kwakhe enjengejuba
right.
kwafika ilizwi livela ezulwini lathi wena uyindodana yami engiyithandayo ngiyathokoza kakhulu ngawe
Jehova ngokwakhe ubaba uyafakaza ukuthi le indodana kabani
yes, yeah. yeah.
so lokhu nyeke sakuphikisa lo akuphikisekile yeah. lobu fakazi obugcwele ukuthi uyindodana kabani kaNkuluNkulu siyabonga lokusivezela lapha mfundisi Dube ukuthi kulomutsho bani yithi ezimpilweni zethu ukuthi uyindodana kabani kaNkuluNkulu eyindodana kaNkuluNkulu enguNkulunkulu njalo waqhubeka wahlala engolalelayo uJehova kukanganani yithi
yes
yeah ke sikhangile kunye la ikakhulu sifithizela khona ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu kulokunye la ukuthi uyindodana yomuntu kuthiwona ukuthi uyindodana yomuntu
simbona ngathi efundi verse uJesu ebhabhathizwa ebhabhathizwa asikuthi wayisoni ngoba wayelezona kodwa ngenxa yokuthi uJesu ekuzalweni kwakhe wathatha isimo somuntu waphila njengomuntu waba ngumfuziselo ukuthi thina njengabalandeli bakhe kumele sihambe ngani Soke uyindodana yomuntu wangena la kubhabhathizo wafa la wavuka wayekhaya ezulwini okuyindlela kumele sinjani sihambe ngayo njengoluntu
eyi ibeka iphume kahle sibili mandlo uyindodana yomuntu abantu bayacatha akuzwa kuzwa abantu bethi ayi ukuthi mina umuntu wenyama nxa abantu zobezedlele kanye so ngani uJesu okwenza wanqoba ukuthi wayengindodana kaNkuluNkulu mfundisi Dube
okwengezelela khona phana si amaJuda ngabe sithi indodana yomuntu ukuzwisisa kwabo kuyabuyela emuva bakuzwisise ukuthi ungakhumbula kuDaniel chapter 7 iverse ngu 13 lapho okubonakala khona indodana yomuntu ihleli esihlalweni so bona ngabe sithi lapha uMark emveza njengendodana yomuntu umveza njengokuthi bantu khumbulani ukuthi nguye lwana ohleli esihlalweni sokubusa so uJesu lapha nqa elethwa njengendodana yomuntu ulethwa kuyikuthi khumbulani profess kwakhulunywa ngaye futhi nqa indodana yomuntu simkhumbule ukuthi kathesi uzo assume uzothatha agqoke ubuntu ukwenzela ukuthi yenelise ukuhlanganyela lathi so khonoko kube sokusifundisana So kusifundisa ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukuthi ahlanganyele loluntu avume ukugqoka ibhathi loluntu so uNkulunkulu oyenelisa ukuzehlisa lathi singabantu siphila kumele sifuze uNkulunkulu senelise ukuzehlisa sifuze uNkulunkulu
umhlaba izimpi esilazo umfundisi Khumalo vele zibangelwe ukungazehlisi xa bani izimuli kunjani futhi ikungazehlisi ungasincedisa umfundisi Khumalo ngalindaba ukuthiwa indodana kaDavida
yes
Ya sifundani ngokuba indodana kwakhe eka David ukuthi the son of David. Sesizwile kuba indodana kaNkulunkulu indodana yomuntu engqondweni kumbe yamaJuda kwakufikani ngathiwa le indodana kabani kaDavid.
Now sikhangela kakhulu kuverse uMakho 10 verse 47.
Right.
Lapho aveza khona lapho.
Yes.
Yathi isizwa ukuthi kwakunguJesu waseNazareth.
Right.
Ya nqolonga yathi Jesu ndodana kaDavida ake ungihawuke.
Beautiful.
Now sizananzelela ukuthi kukhulunywe ngezigaba lezi ezintathu. Indodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu, indodana kaDavida. Lapha ke sinanzelela ukuveza usendo lwakhe. Lapho uJesu ukuthi usungula kuyiphi i-lineage, usuka ngapi, impande kaDavida, inzalo kaJese, kusiza kuzofika ngapha. So konke kugoqela ukuthi khona ke uJesu awayevele enjani eprofethi kwakuvele kukhulunyiwe ngaphambilini ukuthi uzakuza. So abe sesibanjani abe sezalwa ngumuntu ukwenzela ukuthi khona ahlanganyele njani lathi. Njalo kunye nxa kukhulunywa ke ngoDavida laphana kukhulunywa ke ngenkosi. Right. So uJesu lo wayezaba wayesiza eyinkosi. Eyinkosi wayengezi njengomuntu nje kodwa wayesiza eyinkosi but kulayini kabani khona lokhu kwakuzayenza ukuthi bazwisise lula.
Yes.
Ngokuthi uDavida kathi ungubani, so uyinzalo kaDavida njani. Okay. So konke lokhana kwakuzayinceda ukuthi sizwisise ukuthi uJesu lo yebo uyindodana yomuntu kodwa uyinkosi
kakhulu.
Yes, yes. Uyinkosi.
So wafika wafitha kuziprofethi zonke.
Yes.
Nalaba bekufunda ezingwalweni uJesu wafika wafitha khona lapho. Siyabonga uchazelwa amaqiniso ona la. Ngicela mfundisi usikhangelele uMarko 1 iverse ngu-24 bese siletha esilakho lapho.
Ufunani kithi Jesu waseNazareth ulande kuza sibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuthi ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu.
Yeah. Hey. Kuba nanto ayikhuluma lamazwi sike sikhulume ngobungcwele buka Jesu indaba leya ndathe yisa olethe ubufakazi lokuthi ngiyakwazi ukuthi ungongcwele kaNkulunkulu sike sikhanyele lokho ukuthi ongcwele uJesu ongcwele kuyini
esikufuna la ngamazwi ayikhulunywa akhulunywa ngamadimoni.
Right.
Ukuthi amnanzelela uJesu nxa wayefundisa esinagogweni. So bahle bahle bamnanzelele. Amina amadimoni ayevele emazi njengoba neke wakukhuluma lapha umfundisi Dube ukuthi amadimoni imimoya yawayo yengilo sezawayo zaba ngamadimoni. So bamazi uJesu xa besithi ngongcwele kaNkulunkulu bakhuluma ngokuthi ngumesaya.
Yes.
Ngamanye amazwi nxa besitsho njalo ahle aveze ukuthi nguye umesaya ngoba kwakuvele kulindelwe ubani umesaya. So umesaya kwakubizwa ukuthiwa ngonjani ngo-anointed ngongcwele kaNkulunkulu. So ke kusitsho ukuthi khona kakavelanga khona lapho.
Yes.
KuMaria loJosefa. Ubonakala lapha kodwa yena evele ngongcwele kabani kaNkulunkulu esuke ephakadeni.
Yes.
Ezovela lapha kodwa evele esuka nga ephakadeni.
So,
yes.
Amadimoni akunanzelela uhlambuluka kukaJesu.
Yes.
Kakhulu.
Yes. Ungakhangela futhi la u-Isaiah ngu-6 verse 3 laphana siyachaziselwa futhi ngobungcwele bakhe ukuthi ungcwele. Mina ngikuthethe ngazibuza ukuthi kambe abantu abangamkhethi uNkulunkulu abangamazi uJesu bakubona yini uhlambuluka kimi ukuthi baze batsho ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Ngithole engilensilele ukuthi khona ekuhambeni kwami ekwenzeni kwami konke kangimdinge uJesu aphile iphatna wami ukwenzela ukuthi abonakale ekuhambeni. Labamkhethi abanye bamkhethe ngokungibona nje nangezenzo zami.
Uyazi kufika engqondweni yami ukuthi kwesinye isikhathi even ukukholwa kwethu size sidlulwe ngamadimoni. Uyazi nguJakobe uthi yena liyakholwa lenza kuhle lamadimoni akhola nje ayithuthumile
azaqaqaza
so at times nanga amadimoni abanye babephika bengamnanzeleli kodwa wena umnanzeleli abekwazi so mbukeli lomlaleli othandekayo ungadlulwa lidimoni uJesu ezosifela kukhona ungakwengeza kule ubungcweleni
ye lokuthi simnanzelele ukuthi uJesu nxa kuthiwa khona the holy one ubekile laphana wathi the anointed kanti uDaniel chapter 9 lwa nxa kukhulunywa ngogcojiweyo ngongcwele uvezwa yena ekuyikuthi nguye owakhulunywa kuba prophet
and yes
so nxa simbona lapha amademoni nxa esithi nguye ongcwele azama ukusipha ukuthi iidentity kumbe ukuthi umuntu lo ngubani yilokho nguye nalo ongcwele khathesi simbona ngamehlo ngaleso sikhathi bambona ngamehlo baphila laye ngenxa yokuthi usevumile ukuba ngumuntu yes incarnated nxa esevumile ukuba ngumuntu he's 100% uyi 100% umuntu uyi 100% uThixo nxa esevumile ukuba njalo usala lokho engcwele lanxa egqoke ubuntu elokho engcwele na injongo yakhe uzofela abantu uthethe isimo somuntu ukuthi azobahlenga abantu
siyabo sike sikhangela uverse 38 lapha uMark 1 sikuMark 1 uverse ngo 38 sike sikhangele injongo kaJesu enguteacher njalo engumthumayela yes
uJesu waphendula wathi kasiyeni kwenye indawo emizini eseduze ukuze ngiyothumayela lakhona yikho engikulandileyo
ngafika ku 39
kanjalo walibhoda lonke laseGalile ethumayela emasinagogeni abo njalo ekhupha amadimoni
yes
sitholani lapha yes esingabe siyakuthola ngokuba uJesu kuthiwa ehlala esinagogweni engahle engakungapheleli esinagogweni wabhoda futhi langaphi wakithi kuyini esingabe siyakufunda lathi singakugopa ngoJesu lo lalokho ayekwenza vele
mina ngithola ukuqatheka kokuhlanganela ekukhonzeni
okay
ngoba nxa bayesemasinagogeni kuthi ukuthi wawulabantu emasinagogeni
kakhulu
ngezinye indlela akuvumi ukuthi ngithi mina Elder Maforo ngizazikhonzela ngedwa endlini angiqali umuntu kangiphambanisa umuntu iBhayibheli lami ngiyalibala ngizasihlayela endlini ngedwa uqathekile ukuthi khona siye emathempelini siyekhonza sindawane labanye abantu ngoba uJesu nangesabatha ngithathekile ukuthi langa masabatha kuthiwa khona wayengena emasinagogeni ngezinye indlela kuyasiphathisa futhi ukuthi ekugcineni kwethu sabatha sikuzwisise ukuthi sigcina futhi simkhonza sisizwa indaba ezinhle ngayo
uJesu lapha sinanzelela kusetshenziswa esingathi zindlela kumba ama strategies amabili awasebenzisayo ukuthi afinyelele abantu ukuthi abantu bebe mazi uNkulunkulu usebenzisa ukuba ngutitsha umfundisi usebenzisa ukuba yipreacher umthumayeli so lapha sibona uJesu njengombalisi kumbe njengomthumayeli khonoko kusichona kusithi ukuthi nxa kuzamela abantu bafinyelele kwazini uNkulunkulu ngcono kumele sivume ukubafundisa ungavumi ukulandela izinto zonke vuma ukufunda vuma ukufundisa okunye futhi lokuthumayela nxa ethumayela akazange athumayele khonapho lapha khulele khona eNazareth iBhayibheli liyakuveza ukuthi wasuka emgangeni wona lo ayekuye province ayekuyo sakhumbula ukuthi iNazareth ingaphansi kweGalile iGalile yona ilamadolobha ayisikhombisa kulabo Nazareth khonapho kulabo Kana khonapho kulabo Tiberias khonapho zinengi yona iGalilea iphakathi kweJordan ulwandle uJordan lolwandle iMediterranean Sea so umganga wonke lwalo uJesu wayeubhoda ehamba efundisa
sanganuthi uJesu wayele initiative that I will go
yes
all right
yes yes so wayekha iKorazini wayiqeda ehamba ngenyawo ehamba eCapernaum ehamba ekana awubhode yonke iGalile asuke lapho aye kwezinye izindawo kazange ahlale eNazareth kuphela so wayefundisa imiganga yonke nxa sizalandela uJesu sifuze uJesu senelise sifuze uJesu esimlandelayo kuzamele sifundise kuzamele sichumayele. Hayi indawo zethu kuphela, hayi khona indawo eyodwa. Kumele singene indawo zonke, akula boundary, akula mhlobothile, akula mgangothile. Umuntu wonke kumele azwe imfundiso. Lawo laleleyo nxa uzahlanganyela ekukhonzeni, hlanganyela lapho kufundiswa khona. Ulwazi luza lukhula empilweni zethu ngenxa yokuthi sifundisiwe, ngenxa yokuthi sichunyeziwe. Ngakuphelelanga ukulalela kuphela iradio, abantu bechumayela kuma radio. Kumele lathi singezwa sifunde, lathi siyefundisa abanye. So uJesu ubuya lapha njengombalisi, njengomchumayela. So bonke abafundisayo labachumayelayo bafuze uyise kaJesu
sesu. Ngicela ukugcizelela khona lapho kumfundiso uDube. Ukuthi khona ekufundiseni la kuchumayeleni, sithola uJesu loJohane umbhabhathizi bekhuluma udaba olufana naye, udaba lokuphendula. Ngoko-ke ukufundisa kwethu lezi ntshumayelo zethu mangungabi lokhana okuchaza abantu ukuthi abantu bakholise. Ngokwesikhathi esiningi abantu ngizabe sithi bekumnandi namhlanje enkonzweni, bebekholisa behleka. So-ke ivangeli esilitshumayela ivangeli lokuphenduka.
Ngithatheke laphana uDube ekhuluma ngihlanganisa lalokho okukhunywa ngumandlo lapha. Uverse 29 kaMark laphana ulokunye okuthathekisayo nxa uJesu engutitshala njalo uJesu echumayela. UJesu kaphelelanga emasinagogweni. Uzananzelela ukuthi amavesi uverse 21, verse 29, verse 30 bakhuluma ukuthi wayengena emasinagogweni. But uverse 29 lokunye okungani kuthephecelezi. Ithi wena bonela ukusuka esinagogweni. Bahamba loJakobe loJohane baya emzini kaSimoni loAndrea. Uninazala kaSimoni wayelele phansi ephethwe ngumkhuhlane. Base batshela uJesu. Now, engulanda laphana yokuthi uJesu kazange aphelele emasinagogweni. Kodwa wahamba wangena emzini yabantu. Ngithe ngubala kwangithinta kakhulu. Ukuthi intshumayelo zethu zingapheleli kumapulpit kuphela. Kodwa sifinyelele futhi langaphi? Lasemizini. Siyefika sithola ukuthi khona abantu bahlutshwa kuyini. Kuzaba lula ke ukuthi ivangeli silithweleyo. Lela de likhunywa ke ngumandlo laphana. Lifinyelele ngoba kungaphelela kupulpit laphana ungazange wafike emizini. Ivangeli liyabe lingaphela. So uJesu usebenzisa indlela zombili zoniziyana. Lokuthi ke ivangeli ayelichumayela ngu verse number 14 and 15. Kuthiwa uJohane sephosele entolongweni uJesu wayeGalile ememeza indaba ezinhle zikaNkulunkulu wathi isikhathi sesifikile umbuso kaNkulunkulu ususeduze. Phendukani likholwe izindaba ezinhle. So kusitsho ukuthi nxa sichumayela kumele sibe le message. Ekhethele ukubekile laphana ukuthi singa entertain abantu ngoba sikhuluma ngendaba yokufa lokuphila kwabantu. So kumele sibe le message. And i-message yangkhona siyithethe eBhayibhelini ibe yiyo i-source ye-message yethu.
Right. Hayi kuyathathekisa lokho. Umfundisi Khumalo ukhanyele ugcine kuverse ngu-15 lapha.
Ngicela
uqedise khanyele uMakhumo 1 iverse ngu-16. Uverse ngu-16.
Verse 16.
Yes.
Kwathi uJesu ehamba-hamba eceleni lolwandle lwaseGalile wabona uSimoni lomfo wabo uAndrea bephosa inetha echibini ngoba babe ngabagoli benhlanzi.
Right. Uyeqe uye ku-35.
Verse 35. Ekuseni kakhulu kusempondo zankomo uJesu wavuka waphuma endlini waya endaweni esekusithekeni wayakhuleka.
UJesu lo esimlandelayo andisayibona impilo yakhe uthi ayinjani. WayenguJesu owaye ele devotional life kube ngale ndlela ekhuleka yikho lapha ayitholani bayithi amandla kule aspect enye sifunga ukugcina ngayo uJesu njengomelaphi angithi vele uJesu njengani
njengomelaphi
ivangeli lethu liphelele yini singabuyise esithi restoration kumbe kulethe ngale ukubuyisela lapho okonakele khona ya singancedisana ukuchasisa lokho ya
uthintile lapha umfundisi uKhumalo ukuthi khona ivangeli leli alipheleli kuma sinagogo siyaphuma sithinte lapho kulezindingeko khona ungakhangela sithwele lapha ukuthi khona uJesu wasilisa uNazara kaSimeoni
yes
lakathe singakhangela uhlupho olwalukhona ngalesi sikhathi lakathe silukhona kathesi abantu bayagula siyagula umkhuhlane eminingi uJesu wayesilisa singakhangela njengebandla sibusisiwe
yes
sile vangeli lokusilisa
kunjalo
medical missionary work.
Yes.
Sinezingwalo kunje singakhala Minister of Healing. Uthwele indaba ezimangalisayo ezingasiza abantu phandle. Udengala kuphela ukuthi thina leli vangeli singalikhohle. Siphume njengo Jesu waphuma ngoba sekuphiwe konke.
So mandlo nguzwa kahle usithi abanye bethu siyagula so waphethe siziphethele ezingwalo. Ngicela ukhanye u verse 23 siya ku 26. Iyakhuluma nge ministry ka Jesu yena le bese siyifithizela eyokwelapha. Siyabonga kakhulu ukusikhumbuza ukuthi leli bandla vela udinyeke ukuthi siphume ukuthi yadinye healing kwenye indawo. Lakho nalaka kuyakhuleka abantu futhi basile. Kule ndlela futhi esimele siphile ngayo ukuze singaguli sivikele imikhuhlane.
Verse 23 to 26. Khonoko nje indoda eyayisesinagogweni.
Yeah.
Eyayisesinagogweni labo eyayiphethwe ngumoya omubi yamemeza yathi, "Ufunani kithi Jesu wase Nazaretha ulande kuza sibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuthi ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu." Verse 25. Thula, kukhwaza uJesu. Phuma kuye.
Oh, yes.
Umoya omubi wayidlukuluza ngamandla indoda waphuma kuyo unqongoloza.
Beautiful. Wakhululwa. Ngicela ukhanyele u30 lo31 sicine ngaye nale.
30 and 31.
Yes.
Unazala kaSimon wayelele phansi ephethwe ngumkhuhlane besebetshela uJesu ngaye. Yikho wasesiya kuye wambamba ngesandla wamvusa. Umkhuhlane wamchiya wahle waqalisa ukuba dekela ukudla.
Right. Nansi indaba duwe. Kuyini sikufunda ngoJesu lo?
So sinanzelela lapha ukuthi uthumo lukaJesu kumbe umsebenzi kaJesu. Wawuthinta ukhulume wona ngeholistic restoration. Yeah, wawuthi nxa uJesu ekhangele umuntu, wayemkhangela umuntu nxa kuzamele athi perform a ministry emuntwini. Uyakhangela ukuthi umuntu kumele amthinte ubuyikho bakhe bonke. So umuntu kumele abe lolwazi. Umuntu kumele aphile kuhle. Umuntu kumele abe umuntu olempila kahle. Umuntu kumele abe mazi uNkulunkulu. Umuntu kumele ayenelise ukuphilisana labanye. So that's the holistic restoration. Kumele ukuthi nxa umuntu uzampha ulwazi, umsilise futhi lasemkhuhlaneni. Lathi ke nxa kuzamele iministry yethu kumbe uthumo lwethu lube lamandla, kumele sifundise abantu indlela ezinhle zokuziphatha. Abantu baphile ngendlela ezakwehlukana lemimoya emihle. Ngoba kwesinye isikhathi indlela esidla ngayo, lesiphila ngayo, lesikhuluma ngayo, lesenza ngayo le nto esizibonayo ziyanxusa imimoya emibi empilweni zethu. So ivangeli nxa kuzamela liphelele, kumele kube livangeli elizavuma ukuthi umuntu aphile impilo engasoze ivume ukuba ngumhlangano wamadimoni. Kumele umuntu aphile impilo ezayenelisa ukuthi akwanise ukuhamba. Manje kwesinye isikhathi izinto esizidlayo njengoba udade wethu ekhulumile yizo ezibangela imikhuhlane. So ivangeli kumele lifundise abantu indlela zokuthi ukuze ungaguli kumele wenzeni. Sihlutshwa ngabo sugar diabetes, sihlutshwa ngabo BP, sihlutshwa imikhuhlane eminingi. Eminingi yangkhona ayibuyanga ngamadimoni kodwa ivangelwa indlela esidla ngayo okuthiwa yi-lifestyle. So ivangeli nxa liphelele kumele lithinte abantu impila kahle yabo. Kumele lithinte abantu ukuzwisisa kwabo ngoNkulunkulu. Kumele lenelise ukuthi abantu baphilisane. Kumele lenelise ukuthi abagulayo basizwe njengomama kaPita laphana wasizwa. Yilo ivangeli elipheleleyo leliyana.
Umlobi engimthandayo ubuya kubeka athi yena vele ezempila kahle lezi. I-health message. Uthi sisandla sokudla sana.
Sevangeli.
Ivangeli lethu aliphelelanga. Singelaphanga abantu, singasilisanga, singalethanga yona le indaba ye-restoration. Kanengi sasihambe singafinyelelanga, ngiyazo yithanda le ndaba Khumalo of meeting people's needs. Yeah, unyengeza ukuthi ivangeli liphelele. Nxa sithi ministry sithi singabachumayele, singabafundisi, esimele sikwenze, siku-apply khona kumanje kuyini okusilelayo kudaba lwethu lolu esiluhambisayo khathesi.
Yeah, ngibona ngani usekuthindile lapha na umfundisi uDube ukuthi ivangeli imele libe holistic.
Kunjani?
So mina mfuna ukuthatha ngenye angle yona leyo ukuthi lathi njengamaKristu.
Right.
Yesingathi thina hayi uqhakathekileyo inhliziyo.
Right.
Okuqakathekileyo ukuthi ngikhonza kuphela ukuthi ngiphila njani ukuthi ngidlani hayi ngoba kule kulezintshumayo lezinjalo esasizizwe ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi hayi kumele liphile kanje hayi kumele liyekele lokhu ngoba kulimaza bese uthi halela sovangeli leni lapha sibona uJesu eku attenda khona lokho ngoba ebona kuqhakathekile ukuthi khona umuntu kumele abe njani abe healed holistically amnike ivangeli spiritually aphinde anjani attende ini physical needs zakhe so ke kuthi ukuthi lati ke nxa sithi siyakhonza singabalandeli baka Jesu kufanele sivume i holistic gospel eyokuthi ubali iBhayibheli spiritual yes kuqondile kodwa attenda futhi even i social life yakho kufanele ukuthi khona ngoba nxa uJesu wayekhipha ama demon lawo wayesenzela ukuthi umuntu labe le sanity akwanise ukuphilisana labantu ngoba ama demon nxa esemuntu nenza umuntu angaphilisane kuhle kanjani labantu at the same time ufinyelela uyambamba nxa sesifunda uninazala ka Petro lapha umbamba ngesandla kume lapha physical so kusithi ukuthi it's a inselela esilayo njengama Christ ukuthi singayibalekeli holistic gospel yokuthi siattend our physical needs siattend even social life yethu injani ngoba zathola ukuthi okunye okudefecta ipurpose yevangeli khona lokho kungasilela ungabe ulevangeli in terms of iBhayibheli spiritually ukhonza but social life nxa distorted abantu sebesehluleka ukulibona leli lizwi olithweleyo ngoba i-social life yakho injani iseceleni awuphilisani kuhle labantu uyaleceleni so kuthi ukuthi ivangeli vele lona liyipackage so kufanele ukuthi sikunanzelele ukuthi kuhamba njani kuhamba ndawonye
yes mandlo
ngicanga ukuthi mhlawumbe yikho ochaziswa uJohane nxa wayesithi khona yena ubhabhathiza ngamanzi kodwa uyeza uzalubhabhathiza ngomoya engcwele ngoba singakhayela izithelo zikamoya kugalatiya ngo-5 eziluthando ukubekezela konke khonkhana okuhle nxa kuthi khona akukho kimi ngibhabhathiziwe ngimamukele uJesu pho nguyini okubonakalayo ukuthi ngempila ngihamba lani so ngicabanga ukuthi khona kudinga ukuthi sizihlole sizibuze ukuthi kambe ekumamukeleni kwethu uJesu Kristu yikho yini esakwenzayo samamukela yini umoya engcwele uyasebenza yini phakathi nakwethu ngoba alubane amakristu wonke sithole amabhayibhili singamamukela ukristu ngeqiniso ngicanga ukuthi umhlaba lo ngaba umhlaba ongcono kakhulu
lilitshoni leli vangeli eyi siyabonga ukusichazela kanje lichoni leli vangeli kimi tuli ivangeli leli ilizwi likankulunkulu nokwebeke ngale ndlela lilokho lisayilo yini lisayilo elisetshenziswayo okuhanjiswa kwevangeli nxa ukhangela umhlaba into ezenzakalayo kade samavangeli lapho ukuvuka lapha lapha kusasetshenziswa yini ilizwi likankulunkulu as the source
obukeleyo lami engatsho yena atsho ukuthi kulento engasahambi kuhle mbona singavumelana kulezinto ezininge esithi nxa sizikhangele singatsho thini ukuthi lapho uNkulunkulu is misrepresented uNkulunkulu kachunyelwa kuhle ngoba abantu bazithumelele okwangakibo kwemizini yabo kodwa ivangeli silizwile ukuthi nxa kulivangeli eliqotho livangeli lombuso kaNkulunkulu nxa kulivangeli eliqotho livangeli liphakamisa uJesu lemsebenzi yakhe emhlabeni ukuzalwa kwakhe ukukhulunywa kwakhe lokuzalwa kwakhe lempilo yakhe lokufa kwakhe esiphambanweni lokuvuka kwakhe la kwenzayo kathe sezulwini livangeli liqotho leliyana nxa ivangeli kumele libe qotho livangeli linxusa abantu ekusindisweni kwabo likhuthaza abantu to believe in God abantu benxuselwa ukuthi bamamukele uNkulunkulu benxuselwa ukuthi baphenduke ezonweni zabo hakho ni ivangeli lephongu uyenza abantu babe lamadlavuzana ivangeli eliqotho ngelichiya umuntu esenelisa ukuthi laye aye kwavela abanye ngoJesu ozayo livangeli liqotho loliyana
yilo ivangeli liqotho usenter walo kunguJesu mfundisi Khumalo ungasigoqela le ndaba sigoqe indaba yethu le mnandi kangaka ngoJesu ntemba siyazwakala babukeli labalalela ukuthi ivangeli ngelika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu
ya ngathi mina isense yevangeli empilweni yami kumbe empilweni zabalaleli lababukeli ukuthi ivangeli njengoba ekulethile uDube kalibe ingxenye yempilo kungabi into by the thing ngoba ivangeli kumele libe yingxenye yalokho engikwenzayo ya ukuphila kwami ukukhonza kwami ukudlelana kwami labantu lo nivangeli kumele li detect ukuthi nzaphila njani ngoba usinanzele ukuthi uJesu ngaleli vangeli angithi kwamenza ukuthi khona ahambe indawo yonke achumayele angachumayele kuphela afundise angafundisa kuphela attend ama needs abantu ngenxa yevangeli la ngenxa ye ministry ayilandile siza kunanzela nxa siya phambili ngebhuku ukuthi kunenye akwenzayo so ivangeli lamthuma ukuthi konke lokho esifunda ngakho uJesu sikubone kwakungenxa yani kwakungenxa yevangeli so nxa sisithi thina silala ivangeli lika Jesu kakubonakale ebantwini ukubafinyelela abagulayo ukubafinyelela abadingayo so ivangeli leli futhi njobana sisho sinanzelela ukuthi khona ke kumele libe ligqile elizwini likabani likaNkuluNkulu kungabi ngesukuthola kuma social media kule nto eziningi namhlanje esizithola kubo internet lani okungalani losindiso lwabantu
siyabonga amandlo awakho ukucina sigoqa lesi sifundo
mine nguthola ukuthi ivangeli leli liletha ukuthula liletha futhi impendulo zembuzo silayo eminingi kunalo mhlaba ngicama ukuthi khona nxa singalithatha lizawusinika futhi themba lokuthi nxa sihlanga lezinhlupheko eziningi emhlabeni sikwazi ukubana siqhubekele phambili siphila silindele lolo suku azakuza uJesu azokusithatha ngalo
izihlobo ezithandekayo sesizwile yindaba esingayo kuyona le igoda indaba kaJesu uza kuvezwa uJesu aphakanyiswe njengokuloba kukaMakho kuningi amaqiniso esiyakwafunda ngicela siqhubekeni sitaticha sizwisise ukuthi indaba esingayo ngekaJesu kungathunyayelwa omunye umuntu kungaphakanyiswa omunye umuntu makuphakanyiswe uJesu kukho konke sikwenzayo asitaticheni ilizwi sihlangane kuvikezayo njalo sitaticha sifunda okunye ngoJesu umfundisi Dube ngizakucela lisigoqelelesi nikeza umthandazo
asikhuleke nini baba othandekayo osezulwini siyabonga ukusinikeza ithuba lokufunda ngokuthi uJesu ungubani saxoxa ibizo lakhe samkhuluma yena enguNkulunkulu simdinge simlandelele sizama ukudinga umkhondo sambona wazwayo kuFirst Phambanweni ukuze azofela thina emhlabeni siyabonga umsebenzi owenziwa nguJesu ukuthi lathi sitholakale empilweni yasezulwini Thixo othandekayo uJesu lapha emhlabeni wafundisa wachumayela wakhuleka wahamba echurch lathi sicela usifundise ukungena emanyathelweni afana naye ababukeli bonke siyabakhulekela nga kwabanzima kwabanye ukumthola uJesu ukuthi ungubani lakithi namhla kukhona kunzima ukumdinga uJesu ukuthi ungubani ezingqondweni zethu sicela wena othembakeleyo uhlanganise yonke imkhumbulo uze kugcwaliseke ukwaziwa kukaJesu engqondweni zethu siyakubonga ngesifundo osilethileyo phakathi kwethu sicela uhlale ulathi sihlangane evike ezayo sikhuluma okunye ngoJesu inkosi idunyiswe ngoJesu yakhuleka amen.